presentation. The date is on the 15th of July 2017. Thank you. If you are registered, you are not going to register. If you are not going to register, you will register. 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 If you are not registered, you will register. 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 Mas now from the so on so one of the comes here for a new game to tell her that usebenza kanjani ku tribunal tribunal manje usebenza ngini le yona akubona ukuthi rich quick skin asizenze uthemba ucebi la kusoyisa awuzenze uthemba ngosuku into eyenza kalayo siyasizana nemali we helping each other hand in hand makuthiwa nawe ukuthi udinga mhlawumbe So are you releasing it? Because we have niggas in the way of things that are about the world. At least when I say 12 years old, they're like, the niggas in the school are about the world. So are you going to say, you have been to that page? Because they are calling the woman, and it's just not understanding to say that. This is still that. Any other point? I don't want to say that.
5 minutes.
Ele é um homem maduro. Um homem maduro. E esse não é o que eu quero. Mas é um homem maduro. É só o que eu quero dizer. Eu não posso falar um homem maduro. Mas o meu tema é um homem maduro. Não posso falar um homem maduro. Porque eu tenho que ter um sistema de saúde. Aí que eu quero dizer que eu tenho que ter um sistema de saúde. Imali lapha imali fakwe ayikho phakathi imali khona imali kade ngeniwe lokho nawe unginikeza yona kodwa ayikho imali hlela asinayo bank ingakho uthena siyasizana imali yakho iyasekhala eyithathile siyasizana ayikho imali okuhlalathwa ngathi kashoeeke futhi ngafana senebebeletho loko sinebebeka amacabanga futhi ngafana senebebeletho ibeku singathola ithuba lokuthi ngifuna ukuthi kusho siyikhamba ngabasona akwami ingakho ukuthi sisizane sisizane hand in hand. So lo sizana imali yami ngiyithatha ngiyona ngiyona ngiyona. So if siqala phansi siphushane sinikezana imali sinikana imali sisizana ngemali sizokwazi ukuthi amalungu ami aqale lapho kancane 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 kancane. Njengasekuqaleni ayiseqaleni ekuqaleni amadlulukulu kwasho ukuthi abanye babantu abasasebenzaeleleke yokuthi emabhenki abaphazamisa nemidia siphazamisa ngala kugcine ngisaphusheni. So njengamanje ubusiness simone siyaqhubeka ngokushaya. If sikhubeka ngendlela sijoyina na nemisebenzi sipushe sizoyinisa abantu abasha ama-old mothers azoqala. Azophuma kanjani? Ngeke vela sizophuma kuthiwa kumkhuleko kuno 50,000 or 100,000 sesiqala naye sanele. Fanele sizophuma kancane mhlawumbe ngophuma ngo-200 mhlawumbe ngo-1,000 mhlawumbe ngophuma ngo-200 abanye ngo-500 abanye. Vele futhi uzokunemali ngathi unephenshin. So le ekuhambayo vele ikhona imali ekhulayo. So le ekuhambayo amaaa ukuthi awusuhamba la mali uzoma ungasanandi futhi uzokuqhubeka wenza imali. Angazi ngathi uqhube kakhulu kanthambi khona engayi-understandi nauma-ambulisi umuntu makhonta ngayi-understandi ngiyibona ngitshela ngathi ayeyakelekisha. Akukho umbuzo nawo ngakhona lokho ngibona. Khona ukuzo khona nomuzi. Listen, Father.